lwezenkolo kwezamaphoyisa kwakuSeptemba. Base befika lana bezowakha ubuhlobo phakathi kwebandla nani nophiko lwezamaphoyisa kwezenkolo. Kwakufika o-director impela general besuke ePitoli emnyango lomkhulu. Kuhle ngoba ngababiza ngamagama ababekhona eduze la umfundisi uGcwensa wayekhona, umshumayeli uKhuzawo laphana wayekhona, owezwa ngesikhathi sesikhuluma laphaya. Usethi ke uHamilton Ngidi, uprovincial commissioner osephumile, uthi Shomunga, uma thina singena esontweni njengokuthi sizokhumula icathulo, iuniform ngeke isaphelela, umthetho kahulumeni awuvumi lokho. Awu, yanzima le nto. Angase iphendule ithi mfundisi, asibaba isikhathi kwaku 22-9 akugijinywa la esontweni, kodwa sahlaba ngejubane senzitha uba bangaza phume ngala ngoba ngasemvimba endleleni. Hawu, safika kuye uThixo, baba yafuza ngithini sengesontweni? Baba bathi laba ngeke bayikhumule icathulo kwabengena la eparadise. Awu baba, lalelani ke bafundisi, abangene necathulo ngeke isonto libe nalutho, kodwa mina ngizobashanela ebusweni bomhlaba yonke ipolice force kusaba phela yonke jikelele. Sabuya sehla safika lapha ngathi gentlemen get inside, ngilani phakathi etendeni. Ngase ngisishubise isingisi kubona ngathi ubaba osiphethe umnikazi wesonto uthi ngeke libe nalutho isonto, ngenani icathulo la ethempelini, kodwa nako kuzokwenzeka kini, uzonishanela ebusweni bomhlaba nonke nabangekho la, iSouth Africa yonke. Ushaya ibhali police force, akashongo ubaba uthi ngudi ngizothandaza uNkulunkulu. Wathi mina ngi mangithatha amazwi mina ngizobashanela. Nanga ufakaze eduze ungambuza. Waphendula uHamilton wathi cha, thina asigolozile esezo bazoshanela, asigolozile thina sesezigumumula icathu zaphuma icathu lapha ezansi. Basi behamba kamasokisi zaseyigadwa ukapteni umshumayeli uKhuzwayo, wayigada lapha ezansi wahlala nazo, wathi ningaphathe kabi ziphethwe zeyigadi phela ke bazoyintshontsha. Wagoba uhulumeni okwesibili, bamkhulu wagoba futhi uhulumeni enda bakhetha inkundla uzoyiqala impi ngo-7 iqede ngo-9. Ngakho ke mawula kule nkolo yokuNazaretha, aya ake ngiqonde ngithi ngiyintombi, amaNazaretha asebuhleli, hayi noma imaka amaNazaretha, ngoba lokwenzeka la wazi kahle ukuthi uphambi kukaNkulunkulu ngqo, awulahlekile. Uma sila asithithizi, asithingizi futhi. Amen. Ngoba isikhathi siyangishiya. Ngomhla ka 27 September kuwona lo nyaka osuphela unyaka wabantu. Unyaka wabantu uphelayo, uNkulunkulu awupheli manje. OkaNkulunkulu uqala ngoJulayi unyaka uyele uyophela ngoJuni. Ngoba ngizothi mangibuze ngomhla ka 1 January yini entsha ozovuka ekuseni uyibone? Ayikho. Kodwa ngoJulayi uzoyibona ihlahla iqhakaza, uzoyibona impentshisi, uzoyibona insinzi, uzoyibona imali khala ukuthi uqala impilo entsha. Kodwa ngoJanuwari akuqali lutho, unyaka wabantu lo ophela ngoDisemba 31. NgoSeptemba 27 sasila phezulu kunomcimbi omkhulu wenyanga yezulu, khunjula yona. Kuzothanda nje into eyodwa. Ubaba uyazwezulu sesihlalweni, uthe bevala umcimbi wayesekhuluma lamazwi, abantu babengekho, ngangikhona ngashaya isikliwu esikoleni, ngangekho phambi kweklasi. Uthi umkhulu, thatha amazwi akhe, inyanga yezulu unumber 3. Ma usuka kugombela, uthi ugombela, uthi umkhulu ilanga, uthi umkhulu inyanga yezulu, uthi ma usuka kimi la unyuka, uthi mina, uthi ubaba uThixo, inyanga yezulu unumber 3. Lalela-ke, mhlawumbe awuyinaki izinto. Ithi inkosi inyanga yezulu, leli ibandla, kulona ibandla leyiphukuphuku leli, kodwa ifunekile imandla esho la ipulpithi yakhe yayila ngaphambili, hhayi njengoba le esi yakhe iyayila ngaphambili yamaplangwe. Kukhona umkhamba owasuka wakhishwa la sakufika la, yasho khona kwathi leli bandla kwatonola ibandla leyilima leli, kanti inkosi langa yayithe samashabhena, hlakaniphani nje ngezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Sengizongena unumber 3. Ujuba sila esontweni singene ngamasanga amathathu, awu 3 amasanga akhona. Musu wabayo uthi hhayi amakhosikazi awubani, kodwa bonke isango linye amakhosi angena kulona, noma ngaba mani kodwa bangena endaweni yabo. Kukholele iklasi uthi ngala kholele intombi lapha khona amakhosikazi u-3 lo. Emveni kwalokho kwakusho intombi yaseSamariya isibize odadwabo bonke nomakhelwane, yathi ngimtholile onamanzi, uma kuwaphuza ngeke usoma. Base bekuncenga ukuthi siyakuncenga Jesu ukuthi ushaye nathi iy'nsuku ey'ntathu. 3 lo, ubaba mkhulu ufe ngayiphi inyanga la? Ngo-March 10, inyanga yesithathu. Inkosi inyanga yezulu uzalwa endlini yesithathu. UJesu wazalwa ngoMarch 17, 4 BC, kwakuyinyanga yesithathu. UPawuli encwadini yakhe lama neBhayibhelini ithi ngayibona indodana yomuntu iyongena ezulwini lesithathu. Kukhona amaculo amabili la inyazi eyafaka uthuni wayo awuthu kuphela engwaziyo, ile lesithathu ithi inkosi inkosi busisa ubuNazaretha lobani nenkosi yethu simakade. Wathi nkosi yethu simakade, simakade, simakade. isikhathi ngisenaso lamaculo anamavesi amathathu Nkosi Smart mathathu amavesi unumber 3 unamavesi amathathu bese kuthi la inkonzweni la kuleli kule nkonzo sikuya Isaiah 2:35 ngingumhambi emhlabeni ikhona ikhala mzongena ngendlela ukuthanda inkosi yayo leso sihlabelelo siyisodwa siphatha inkonzo ezintathu eyoqala eyesabatha ngasihlabelela sila ngaphakathi enkonzweni kuso ngaba ngenzi sona kusodwa impela kwemnandi ishuba inkonzo iphinde futhi lesi sihlabelo uthi ma usube iphile usuqonde usuthe thwi aya bese sikuphelezela ngaso okwesithathu lesi sihlabelelo siyasinelwa kushawa isigubhu sakhona uthi ma ufika la bani uthi ngiphe inkosi bese kushintsha la siphathe iy'nkonzo ey'ntathu siyisodwa namhla nkosi ngiyabonga semakhosi wasifica sinje awuzelanga abantu abangcwele emhlabeni wezela abantu abanje siyacela ukuthi ungasidikibali ungasiflatheli thina nabantwana bethu nemindeni yethu engasekho emhlabeni Usikhumbule njalo njengoba sokwesihlanu ushayele ufike emhlabeni kuleli banda lamanazitha isiqo sesihlanu lesi yithi ikhahla lami laphayana unqumalo liphethe inkonzo uma ufinga isibhakela asipheleli uma isithuba singakavali